Hello from Hollywood. I'm Martin Grove with another Popcorn Previews Movie Minute.
You have a gift, I'm telling you.
Well, stop. Stop, you're going to make me... You're going to make me cry. Nobody has ever said that to me. Nobody.
Paulo, why don't you have your own line?
These are just mock-ups. I can't afford to get serious.
With your gift and your talent and your vision, are you kidding? Gucci needs no blood. Goodbye, 1930s. Hello, 80s. Huh?
You took the words right out of my guts.
Paolo Gucci is coming.
Da 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 da